Hello. Kuphela kuphela phela khona kona wonke lamagumba ay 12 omhlaba. Sikhona, silapho okhona, lapho okhona sikhona. Sikuyo yonke indawo njenge corona. Sani bonani, makube yaqala oba kulomuzi wethu. You are welcome and please subscribe. Uyabuya kumabona kuthi makade bona womsakazo uLinda Sibiya, uMr Magic okuyigama aziwa ngalo. Uzophatha uhlelo kuMoja Love olubizwa ngokuthi unzima umshado. Ngokusho kweMoja Love, lolu hlelo luzoqala ukukhonjiswa ngomhla ka 12 June 2022. Unzima umshado is among new show that has been introduced by Moja Love. Uzoqala ukukhonjiswa maduze nje. Nokho uMr Magic akathandanga ukuveza okuningi ngohlelo lwakhe olusha kumabona kude. Lo DJ wakhe waba ngumsakazi. Waduma ngesikhathi esebenzela uKhosi FM ngaphambi kokuthi axoshwe ngemva kwezinsolo zokukhwabanisa. Uhlelo lwakhe kuMoja Love ngeke lube ishow yakhe yokuqala kumabonakude, njengoba ejwayele ukwenza uhlelo lukasifuna ukwazi kuMzansi Magic. ULindi wembonambi weMoja Love uveze ukuthi kuningi okuzayo okuzojabulisa ababukeli. Kuza amashows afana noUmakhelwane iShushu neComing Out. Olunye lwezinhlelo yisizini entsha yeIsencane Lengane. Uhlelo olukhuluma ngoSiyacela noThando Dlamuka abavela eNkandla eKZN abathusa abantu abaningi ngesikhathi beshada bese bancane kakhulu. Phansi kwadlembu bagudla iqeleni nalwazi udaba. Mina sengihembe.